E hiana te minita o te ara Pautama, kia riro mā ngā mauhere o ngā whare herehere o te motu, ngā whare o te marae o Tapu Te Ranga e whakatū anō. I tae a tīnana te minita nei a Kelvin Davis ki te marae i te rā nei, arā ki te wāhi i pau ai ngā whare i te ahi e rima marama ki muri nei. Anei rā te pūrongo a Eruera Rerekura.
E noho moke moke tonu ana te marae o Tapu Te Ranga.
E pauri ana hau kia tai mai ki konei kei mui ngā pungarehu o te marae. Nā reira aro atu ki te whānau o Tapu Te Ranga.
Engari mā te āwhina o te ara Pautama, ka ara mai anoa Tapu Te Ranga i ngā pungarehu.
E hariko ana ko te ara Pautama e tono mai ana i ngā tāngata mahi ana kei rotu i ngā hāpuri. Hei āwhinatia i te whānau kia whakatūtū anō i te moimoia o tō rātou pāpa. Kia whakatū he marae ki konei mō te hāpuri.
30 tau neke atu ki mua, nā ngā mauhere te marae i hanga. Taka mai ki tēnei rā, ka riro mā rātua nō te marae e whakaora.
The Tapu Te Ranga Trust had a positive working relationship with what was known as the Department of Justice at the time, and also the courts who referred a lot of troubled youth to Tapu Te Ranga Marae. As the Minister mentioned, it has come full circle, and we've picked that kaupapa back up.
Ko rō te honotanga i Wanganui te ara Pautama me Tapu Te Ranga, e hariko ana te whānau mō te kaha tautoko o te ara Pautama ki te whakatūtuki pai ai tō rātou moimoia. Nā reira, ko hau te minite e hariko ana e tae ana te ara Pautama te āwhinatia i a rātou.
Hei tā tēnei tangata mauhere, he honore mōna ki te whakatikatika i te papa o te marae.
So we've done a lot of gardening, a lot of manicuring and maintenance of the property. We keep it looking as fresh as we can. And yeah, it's good to be able to chip in here and do what we can. It gives you some discipline, some structure, something to go to every week, and it feels good helping the community.
E rua kē ngā kaupapa hanga whare, hei whakatūtuki mā rātou.
Our top priority is to rebuild the marae. But as you're aware, we also lost our papa kāinga to the fire. So it's also a priority to provide housing for our people.
Mā te mahi tahi ka ora anō a Tapu Te Ranga. Eruera Rerekura, Te Karere.